uyo mwongere ariwe Yesu Kristo numwongere mwiza kuko aronderera ineza abantu bose iyo bava bakagera kandi akaba yaje kubera abo bantu ngo baronke ubuzima nyabuzima akababara akabambwa agapa kumusaraba agahambwa mugaba gaheza kizura mu bapfuye akemerera abazomwemera bose ubuzima kandi ubuzima bw'imyaka yose. Rero turazi ibyari bibangamiye abantu urupfu shetani sekibi igicumuro ibyo byose umwana w'Imana kubera yiguze abiwe yarahavuye arabitsinda kuri wa musaraba igihambaye nuko twoheza tukamwemera tukongera tukamwemera kandi tukongera tukagendera ibyo tubarira dukoraniye ngaha kandi turenga ibihumbi cumi dukoraniye ngaha turenga ibihumbi cumi bibibuye mu maparuwase atandukanye no mu madiyoseze mbere atandukanye twari tugize mbere n'iminsi hamwe n'abarongo igisata cy'ubutumwa n'amahoro n'ubutungane n'ishyirahamwe Kiramondo turiko turagerageza kuzirikana ibijyanye no gusubiza hamwe no kurekuriranira ngo tubeze tuce twibuka umwaka ugira 2026 w'aba bana bapfiriye umuvukano bakanka kwivangura abahutu n'abatutsi ukwabo twibuka kandi n'abandi barunzi benshi baba abahutu cyangwa abatutsi bazize ko banyegeje abo badasangiye ubwoko n'isinzi ry'abahutu n'isinzi ry'abatutsi babwiye baragwa mu mborero. Ndakunda ijambo ryanenye n'icyubahiro umukuru w'igihugu akunda kuvuga agira ati nidusubize hamwe ati nta murundi yaba umuhutu cyangwa yaba umututsi atabuze nidusubize hamwe rero Imana izitwungire ubumwe uwo mwungere mwiza duce mu irembo atwereka ari wenyine tuzoheza turonga ubuzima uwo mwungere rero mwiza atwereka irembo twocamwo iryo rembo sirindi ubwa mbere ni rya rembo ryo gusubiza hamwe n'ukurakuriranira ugusubiza hamwe n'ukurekuriranira ninaharirwa ko mukubaka amahoro arama mukubaka iterambere rirama basokumbara yamaze bati intibagira nibana wihora inshuti naho ukinobora intundu egome cyane mu muryango w'abantu gushwana kugira ibyiyumviro bitandukanye gukora ikosa kugira utunenge cyangwa ibinenge muri iki cyane kiriya birashoboka umugabo ntawoheza ngo agumaho ari nacyo gituma duhamagariwe gusubiza hamwe no kurakuriranira Zaburi 130 akarongo ka gatatu itubwira iti mbega mana niwaraba ibyaha byacu ninde azoragamaga mukama nicyo gituma umwe wese ahamagariwe kwemera ko ari muto imbere y'igihagararo cy'Imana kandi agatahura ko akwiye kurekurira mwene wabo nkako utarekuriye uwundi mu by'ukuri uba wibagiye ishuri wewe nyene n'ihangiro ry'ubuzima bwawe kutarekurira uwundi ni nguko uba wanse kwa haribye mushobora gukorana haribye mushobora gusangira cyangwa gufashanya mu buzima bisa rero n'ukwiyugarira ko irembo ry'ubuzima twabyumvise ereka gusubiza hamwe nako nyene gufatiye ku mategeko y'ubutungane ni nk'ukugira igice cy'urugendo gusa kugira haboneke imigenderanire myiza nk'uko bikwiye hagati ya bene Burundi birakenewe ko haba gusubiza hamwe nk'abemera Imana nyene nk'abishimikije ijambo ry'Imana ingingo rero y'ukwicisha bugufi niyo ikwiye kuza imbere kandi ku buryo bukuje ko kukimana natwe girabona ico turi eregure kuri uwundi uba werekanye umutima w'urukundo ruri ku rugero rwo hejuru nico gituma umukama yabwiye Petero ati sindakubwiye ngo urekuriye mugenzawe gushika kundwi gusa ariko ndakubwiye kugeza kundwi inshuro 70 Matayo 18 kuba ukarongo kazi 21 nukuvuga kurekurira igihe cyose turakwiye rero kwama twibutsa gukomeza uwo mutima wo kurekuriranira igihe cyose tureose akajyo gusenga dukoresheje cya gisanisho cya Dawe watweze hamwe tugira tuti uturekurira ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira abaducumuye ko Matayo 6 akarongo k'icumi na kabiri mbega ngaha Imana yogira iti umuntu afise ikosa kuriyo narambarare horambarara abanga niki muri uyu mwanya naho turi ngaha twaje gusenga ni byiza rero ko dufata iryo nzira tugaca muri iryo rembo Yesu ari wenyene atwereke icyo ashaka kugira ngo turonke ubuzima umwungere mwiza kandi mu guca mu irembo ryiwe irembo ryiza rikatajana hari ubuzima nyabuzima iryo rembo ari wenyene nk'uko twabyumvise dutegerezwa kuvugana ukuri tugaheba ikinyoma ukuri nyakuri kuranywanisha kurunga ubumwe mu bantu kurunga kububaka abantu n'abandi muri uko rero kuvugana ukuri muri ubu Burundi twabayemwo twibuka amagorwa yagiye arahaba 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, bisanzwe nuko byagiye birashikirizwa nuko kandi nayandi mabi adasanzwe mutimbega byaguye kuki siho ngomba gushika ariko aho kugikunda kuva keshi na keshi ni kugukumirana mu butegetsi ni kugukumirana mu butegetsi na karenganyo mu byo gutwara igihugu na karenganyo mu byo gutwara igihugu aho hagiye harava ayo mari yamuka ku gicumuro none birakwiye rero ko dukudomako urutoki ibibi byabaye ngo ntibizosubire ngo ntibizosubire mu Burundi bwacu turazi yuko abanyepolitike bamwe bamwe mu gushikira ubutegetsi cyane mu kurondera kubugumya bagiye barakoresha cyane ibinyoma bagatanga amakuru atariyo cyangwa inusu y'ukuri ntibayitanga umurava cyangwa bakagira ubushakashatsi buhengamiye kuco bagamije bagomba gushikako bamaze gutora twebwe twemera Yesu Kristu umungere mwiza adukunda twese yatwitangiye twese atwereka umuryango ducamwo ngo turonke ubuzima dutegerezwa kurondera ukuri kuzuye tumaze kukumenya tukagushikiriza umuraba nukuvuga tukagushikiriza uko kuri naho uko kuri kose niho duheza tukubaka aha rero tugomba gushika kuri iyo ntumbero y'ukunywana kandi ibyongeye nukurekurirahanira abarundi abemeye Yesu Kristu ntidushobora kuvugira mivumbi ku mubumba ukuri kuva ku Mana kandi ntitubuza kuvuga ibinyoma n'uguheba rero ibinyoma abantu bakavuga ukuri abanyafezi 4:25 ukuri kuranywanisha kandi kuraruhura umutima turabye ngibyabaye ari ayibuta hari abuha bahuka kuvuga ngo abana bariko barigishwa inkoho hanyuma bisuka ko adashoboye rege niba rajyo kumutemere ndamenyesheje uwo bari karanyumva wese n'abana bibuta bigeze biga inkoho canke ngo bagende kurwana nacigeze aho muzobyumva hose mwebwe ngaha murenga 10,000 bariko baratumiriza n'ikinyoma cyambaye ubusa n'ikinyoma cyambaye ubusa na buhoro buhoro nacigeze na buhoro buhoro nuko kandi byongeye turaja turumva hirya no hino ibivuga kuri 72 kumbure no kuri yindi imyaka tuvuga ukuri naho nyene turondere ukuri tukavuga neza tudahengamye abantu bagandaguwe haba mu batutsi cange mu bahutu twishimikije ukuri kuva ku Mana tukavuga neza ubwicanyi n'amabi yakorewe abatutsi intambara igitangura ngaha iwacu muri za Rumonge Makamba Bururi Vugizo Byanda Burambi Minago n'ahandi jewe mvuga ibyaha iwacu ndabivuga ndabizi kuko na jewe nacitse ku icumu kandi hari n'inshuti n'ababanyi benshi bahasize ubuzima n'ubututazi n'iyo bahambwe hariho n'abavuga ngo bari bamurere bavuye Kongo cyangwa bavuye hehe twebwe abicana ntabwo bari bamurere mugabo baravuga gusa mayi murere ari abarundi tuzi aho baba tuzi aho bava none rero kuvuga uko kuri biraheza bikabohora bigatuma abantu baja mu nzira y'ukuri niduhore kandi na buhoro buhoro isinzi ry'abahutu mu nyuma bishwe ry'agahomera bunwa bwakorewe abahutu atanivyo baroyemwo bamwe muri bo mu nyuma mbere abari kubakingira akaba ari bo baheza bakabagandagura batabanje n'uguheza ngo habe amatoza turakenewe rero guheza ngo tuvugane ukuri kubona ukuri nuko ngo duhanganye hamwe n'uruhara rwacu mu gusambura igihugu ega kagirimi kavuga inagore karagororoka iyo abantu cyangwa imirwi bahanganye umwe wese yamavuga yuko uwundi ari we mubi ari intagondwa ari no gaco gituma twe twemera Kristu kubera umuco w'ijambo ry'Imana dutegerezwa gufasha abandi kubona kukuri kuwo tudasangiye ibyiyumviro cyangwa ukuri kuwo duhanganye mbega arafise ukuri turongera tugafasha abantu gutegera yuko abantu barinze bashamirana bagatana mu mitwe umwe wese abafise uruhara rwiwe kugira ngo ibintu bigende nabi nige wo kwiyorera ibintu biriko birononekara cyane ubuzima buriko burahasigara ukarasinda bibazwa ubufise uruhara mbagize uruhara rwanje mu gusambura igihugu aha rero shegero ry'Imana mukoraniye hano hariho abatutsi bose n'abatutsi bose bagize uruhara mu gusambura igihugu none rero dutegerezwa kuronera kucubakira hamwe mu kurekuriranira no mu kuvuga ukuri ntagire ugira karimi kukwagiriza abandi atisuzumye kuko ngo karimi kavuga inagore karagororoka narimbejeje kubivuga abatutsi harimo abakoze amarorerwa barica abahutu niko kuko nyene dufasha abantu rero kwikubita agashi kumira uzimu tukajibuntu twubake igihugu kuko nitwokwama hahandi nitwokwamana intekera ku mutwe n'agapfuni ko guhamba bacu tubitumwe n'abanyepolitike bamwe bamwe baba bafise amarongo bironderera bobo keshi na keshi baba barayungwitse n'ababo mu Buraya canke ahandi abantu bagasigara baranyukana twebwe amarongo yacu ya mbere nayo kubana neza erega ngo umunsi wa kwanse uzindu kutukana n'umubanyi kubera iki canke kiriya uzindu kutukana n'umubanyi twebwe rero amarongo yacu ya mbere nayo kujana abantu kumana tukabana neza nuko tugakundana hagati yacu nuko tugaheza tukatunganiranira ukuri kandi kuradusaba kutihebura ngo uwo duhanganye ntazovayo abantu benshi barakunda kwihenda bagira ngo naka ntazovayo na gato ngo azokwamuko bamwe bakagira ngo nta muhutu azopfa arondeye ineza y'umututsi cyane nta muhutu azopfa arondeye ineza y'umuhutu sibyo na gato sibyo na gato umuntu wese anyumva niyemere ko na Pawulo mweranda yahindutse agaheza agakora neza yagatangaza yahama abakristu nuko ubwa gatatu mwungere mwiza ariko araduhamagarira aduhamagarira nkuko na twebwe yaduhaye ubuzima kubaha n'ukubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe n'ishingiro ry'amahoro arama ukuba ubuzima bw'umuntu n'ishingiro ry'amahoro arama ukuba ubuzima bw'umuntu n'ishingiro ry'iterambere n'ishingiro ry'iterambere rirama erega imigwi yose ibisata byose n'ekereza gatulika nyene ihari kukubera hari umuntu na Yesu Kristu yaje kukubera hari umuntu bakristu ndeke bya kera muri iyi ndara yacu ya Bururi no muri iyi ndara ya Makamba hagize iminsi hatorwa ibiziga abantu bicwa abandi bagahabwa ishano abandi bagakeregwa na hafi murabizi ko hari umugore bakereye izosi iyo ngendo niyo kwiyamiriza ningendo mbi cyane tubaka amahoro ngo iheze yubake iterambere iyo nzira nishika iyo nzira niyubaka igihugu iyo nzira niyubaka igihugu na buhoro buhoro abanyumva bose iyo nzira bayitere ibyatsi ndibukije rero kandi ndasemereye ku izina ry'Imana ni ku izina ry'intumwa yuko ubuzima ari katihabwa aricyo gituma rero dutegerezwa kubwubaha no kubwubahiriza erega Imana nyene mu gitabo cy'Amamuko niyigira iti amaraso y'umuntu usize urura kuyahora iyo Mana yo nyene yari ifatanije na kiremwa muntu agateka kiwe ntigahagaze ku byo afise ariko gahagaze ku cari naco icyo umuntu ari yakirizwe n'Imana yamuremye icumundari niwe hahagaze ukungana kw'abantu kuko baremanywe agateka kuko baremanywe agateka kamwe bagacungurwa n'umwe ariwe Kristu. Ukwemera rero mwaba Kristu mukoraniye hesengero ry'Imana mukoraniye ngaha, ukwemera kumuntu abise agateka bisaba kukarwanira, bisaba kubaha n'ubusununura uburenganzira bwose bujanye nako gateka. Ubwo burenganzira ntibuhinduka na mutware na mugwi na leta na shirahamwe eka na numwe na muntu numwe yoshoboye kugahungabanya cyangwa ngo afute ubuzima bw'umuntu buva ku Mana. Nicyo gituma dutegerezwa kurwanira uburenganzira bwo kubaho n'ingufu zacu zose, tukongera tukarwanya icyo cyose cyoza kigomba kuzimanganya ubuzima bw'umuntu cyangwa kubutoza. Uwishe umuntu aba yihakanye wenye n'ubuntu bwiwe, abafashe mwene wabo nk'ikintu kandi na wenye n'abayifashe gutyo nyene, aba kandi yihakanye Imana yamwishushanije mu kumurema, aba rero amuhakanye by'ukuri. Amashengero yacu kenshi naho aba yuguye cyangwa n'imisigiti aruzuyemo abantu mugabo abantu batuzuye mu Imana, ahubwo baca baba bahakanye kuko ari abasenga hanyuma bagapanga cyangwa bagakora bene ayo mabi. Tumenye kubwo uburenganzira umuntu abugumana igihe cyose Imana ikimuhaye kubaho, yabarwaye cyangwa akomeye, yaba ufise ubumuga, ubutunze cyangwa ubukenye. Naha rero inama nkuru ya kabiri ya Vatikano mu karongo kayo ka 27 ivuga iti icyo cyose giteye kubiri n'ubuzima, ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, ihonya bwoko, ugukorora inda, mwabakobwa muzikorora, mwemeye igicumuro, emera no kuzibyara, guhohosha, konona umuntu ku mubiri cyangwa kumutunduza ku mutima, icyo cyose kimwambura agateka, haba kumufata nabi mu kazi, mu kumwangaza, mu kumugira umushumba cyangwa umucangero, kumufungira ubusa cyangwa kumufunga nabi, mu kudandaza imibiri y'abagore cyangwa iy'abana, ibyo byose bisa nabyo n'ibikorwa bigayitse biracyavuza imico, biracyoza agateka k'abantu, reka n'agateka k'ababikora biratuma icyubahiro cy'umuremyi. None ko muzotaha, none ko tuzotaha twese, ko tuzotaha twese turi ku rugendo, hehe, mwaba mbwiye ngo ndabateye ubwoba, haturenga 10,000 mu myaka 100, 10,000 byose bizoba byapfuye n'abandi. Nuko nawe niyo ubwoba, tuzoba twamaze gusezera. Nuko n'imbere yaho turiko turarengana. Rero twibuke rero ko ubu buzima dufise ari intizo y'Imana, ubu buzima ari intizo y'Imana, turondere. Erega mu Kirundi bagira bati nuko iyo umuntu yagutijije impuzu, nuko iyo ugiye mugahurira ahantu uri kuratamba, hari igihe akubarira turatamba neza ntuntaburire ugacumara mara, sibyo? None iyo Mana rero natwe iradutije ubuzima, iradutwije impwemu, iradutije kubaho, nitubeho rero nk'abayo, tubahe kandi n'ubuzima, tubahe kandi n'ubuzima bwa bene wacu. Niho tuzoba turiko turaca muri uwo muryango w'umwungere mwiza kugira ngo turonke ubuzima nyaruzima. Mungunire nsozere, nsozera ngira nti twese abanyumba baraha turondere kuzura n'Imana no guhinduka. Twabyumvise mu gisomwa cya mbere, turondere kuzura n'Imana no guhinduka. Abatumwa basiguriye Abayahudi mwumvise ko bahindutse hakabatirizwa 300,000 bagahinduka. Natwe rero turondere guhinduka tuzure n'Imana, tuzure n'Imana mu ijambo ryayo turihurumbire rero, tuzure n'Imana mu mabwirizwa yayo turondere kuyagendera, kuyarangura. kuzura n'Imana mu kurongo buzima bw'Imana mu masakramentu mu gusenga no mu gukora ibikorwa byiza bikigongwe n'urukundo tukarwanya ikibi tugakomeza ineza mwabyumvise turabasabye ku izina rya Kristo nimuzure n'Imana. Ibaruwa rya kabiri y'umutumwa Pawulo yandikiye abakorendi igabane cya gatanu akarongo ka mirongo ibiri karabitwibutsa neza. Erega mu bunini hazwa iyo ndiko ndagenda, mu bunini hazwa iyo ndiko ndagenda nzotegerezwa kugira urukundo rw'Imana atakwirondera cyange kwikwegera ko ntiyagirutangura kwitangura kwibaza ngo mbega naracumuye cyangwa sinacumuye. Igihambaye nuko uyo kwibaza yuko uri kuratera intambwe kugira ngo ukure mu rukundo no mu gukora icyiza gisumbirije no mu gukora icyiza gisumbirije. Aho niho hari intambwe y'ubuhinduka, uko niko kwiga ya nyako. Ni byiza ko nemera ko ndi umucumuzi, ko nuzuyemo agatima kukwikunda no kwikwegera ko. Uyo muti dutegerezwa kubanza umukristu wese kuwitera uko rukeyo uko bwijwe. Ruka ikigabane cya 13 kuba ukarongo ka mbere batubwira ati nimutahinduka muzoshira mwese mucyo ndugaye twamugina. Nukuvuga ko atari gwanje, nugaye twamugina si gwanje, namwebwe mudahindutse muzoshira mucyo nyene. Twese turakeneye gutera intambwe mu guhinduka n'ukwigaya, kuko turafise ako gatima kukwikunda n'ukwikwegera. Ndakwiye kwigaya bivuye ku mutima w'urukundo, nkagerageza kuraba icyo nokora kijanye n'ukuri n'ineza, kugira ngo abandi bashobore kubaho neza, kugira ngo bashobore kuboneka hashobore kuboneka ubutungane mu bantu, hashobore kuboneka ukuri mu bantu, bwa butungane bwiyongere. Turwanire kandi twongere dukingire n'ubuzima bw'umuntu. Abatagomba kwigaya no guhinduka ntibazotora mu bwami bw'Imana. Nibyo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho kitubwira kiti nduguruye twamugina kandi nuko hahiriwe abamesa amakanzu yabo, kugira ngo bashobore kwegera igiti cy'ubuzima, kandi kugira ngo bace mu miryango bashike mu gisagara. Imbwa nazo, mbe mu isengero ariko aravuga imbwa, mugabo ni bibiliya nyeranga. Imbwa nazo, abapfumu, abasambanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abo bakunda ibinyoma bakabikora, basohoke bave muri icyo gisagara. Nduhucugaye twa mugina ibyahishuwe 2:14-15. Nuko rero turondere kwigaya n'uguhinduka twese, niho tuzobaho kandi niho tuzonezereza Imana n'abantu, niho tutazokumira bene wacu, niho tutazorenganya bene wacu, niho tuzokubaha tukubahiriza ubuzima bwa bene wacu. Umwungere mwiza natuje imbere, natwe duheze twemere tumukurikire, tuzobana mu mahoro n'umwidegembyo, tugira amahoro ya Kristo.